Ahe, namukena kambe ka master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namhle ta kharela like Ben Mayengani producer, even then tlhela like Sayicology. Yeah, khala nyane se nginela ku nita ti video ta mshaka lo. Ha, a ta shoot ndisa ku yini ku there were people who were trending vo gagash vo tsinya vanhu mawona ku vile ku trend swinene so swinda mukuma ku oh, yeah, veka vona hi ku va ri ku trending. Yeah, so mga ma hleketa ka channel khala ni khala ni vula ni ta ti video ni ku hlawu dongo ti fika a pfuniwa. One moon, but the bottom line like eku anga tsama nshuvula ku ifeka pfunwa hi manga kahle kahle from my side. Yeah, so ndari khani nyika perspective yo hla mudongomela kahle kahle ifeka pfunwa hi manga. Yeah, ndi vabona vanhu vo tala kha kombisa ku ifeka pfunwa hi vanhu vo fana vo press rangana ka swochaya and stuff like that. Na vo Dr. Josh Reman shone vo tala kha kombisa. However, my perspective is different from that. Ku hisa tala mina ni twina ku hla mudongomela ifeka pfunwa hi someone younger. Ndaka munhu lowu mi kuma ku ha ri ntsanana, so fika chana munhu loyi a ha ri ntsanana mani kuma ku va kota ku producer a new sound because ni twisa ku vanhu va lofuwo fana vo press rangani yes va chana vo Dr. Josh Rima mara ni vona ku vanhu lava se va nga reach their limit in terms of creativity mani kuma yana hambi wo fika a chana vona lava swo fana va ha ta tlhela va chaya the same line mani kuma yana because va reach their limit. Mani kuma so i fika a kuma mi kuma ku Afrika a tirha na munhu loyi a ha ri ku ntsanana ka swo chaya va chaya swin'we na munhu loyi a ha ri ku ntsanana swi nga endleki va nga create a new sound mani kuma yes kambe ka mastering and arrangement swo fana leswiya hi kona ni nga pfumelaku swa ti-voice ku balance ti-voice leswi na mastering ya hi kona ni pfumela ku va nga tirhisa someone with experience such as Dr. Josh Reman eka leswiya swo mastera and stuff like ya arrangement na pfumelo or va kun'wana ka un'wana la nga na experience na ku Dr. Josh Reman ntsena yi kota ku swo mastera swa street I think na kwalaya swi kahle maybe va kha va cincana kona ku the voice the balance wa swofu va kahle mara ku chaya mina ni nga suggest ku a pfuniwa hi un'wana someone younger mani kumanyana ya yeah, even then hi ndaka yeleyo hi nghena ka mhaka ya Sayicology. Yeah, so Sayicology mi nga mahleketa album ya nga yi humesa last year ka feature na Mr. Post. However, there was a huge issue ka that album, of course, ya dumanjini. The main issue la a ku ri timhaka ta voice ya Sayicology. That's not a secret. Like voice ya Sayicology ka that album a yi bora. Eish, a ni tivi ku what actually went wrong there. Like voice a mi kuma ku yi bora, and loko voice yi bora ku hava ku you can enjoy something mani kuma yona. Ya ku tsala ti tsariwini tinghoma hikuva Mr. Post a diri ku pfuneni, da tsala swinene Mr. Post i da composer ti tsaledia ti tsariwini tinghoma ti ri kahle. Production na yi ri kahle. However, his voice was boring. A endla leswi mi kuma yi bora mani kumanyana. So sweswo swi vula ntsena ku ka that studio va xotela hi munhu loyi a nga ta kota ku va a handla voice ya Sayicology ka sweswo swa ti-mixing and balancing swa ku balance wa ti-voice va xota hi sweswo ntsena leyi ku a kota ku amukeriwa Sayicology mani kumanyana. Mara loko a ha ri le ka Tim Sherman, Dr. Josh Sherman a yi yi kota voice ya yena ku komba ku himpela ko laveka munhu loyi a nga na experience a yi yi kota because last time loko a suka le swi swa ha swi ri kahle i be na ti-hit ni ta va jamini mi yi twini a ku ri hit swinene voice ya yena yi ri kahle a swi saseka so ku laveka munhu loyi a nga ta kota ku va a ya a kota voice liya. Dr. Josh Rima yi blend leswo swa swa ti-voice kahle kahle and loko mo yingisela album ya loyi ya dlayanyoka you can hear ku yi n'wi tirheni swinene hayi wo ya you can hear ku dlayanyoka yi tirheni swinene ka his first album swi ndina ku dlayanyoka ku khala a ri kha ri humesa ti-album the whole leswi yi nga ndlisa swona voice ya yena laha yi endla yi va kahle mani kuma yana yi humese kokuhisa underrated but yi humese ti-track ta kahle ta va xikalo xa makula na va boss something ya boss ya taka something like that ta hamba swinene mani kuma yana so le ka Sayicology studio vo laha munhu ntsena la nga ta kota kota voice ya Sayicology that's all it's needed there mani kuma yana. Yeah, so in conclusion Sayicology better than the president ku laveka yini ha laha Sayicology lava laha munhu a nga ta kota ku endla swa mastering kahle kahle and stuff like that and then va tlhela va kota ku kuma munhu loyi a nga ta pfuna yena hlavu tinghupta hi swo chaya and then ka sayiti ra va Mr. Post a Sayicology studio in terms of Sayicology the only thing they need there i munhu loyi a nga ta kota ku va balance voice ya Sayicology sweswo ntsena. So unfortunately the enemies ta Dr. Josh Reman yo a yi ta kota ku swi endla hayi a redzi loko ri a mi nga endza subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.
o ka tsaka ka pele ya 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 oh hey.